Ukanti ke kwinqaku lethu lanamhlanje lithi ubusazi na uMkhize usixelela banzi ngendawo yakhe yasemabomvini kwamaphumulo kwaZulu Natal.
Igama lami nguNkulu uMkhize kwamaphumulo endaweni yasemabomvini kwaMangoni. Indawo yokuthi indawo yasemakhaya siyatshala siyalima sinekole isikole esikhule kusona nje sifunda kusona primary so nekhulu school nasikhule umdeka phansi. Kube nendawo kwenje kube nengoma khona uma kuwokhrismas ishashalaza ukuthi simgomozele indawo yomdlalo leyo kube neyndawo ey'fana nomambe nosambaba nobhalaka iy'ndawo zamantando.